ndabaramukije nongera ndabahikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu bihugu byose iterambere rirama ntirishoboka ridashingiye ku makomine kugira ngo rihezerishwe ari igihugu cyose. Kukaba nkako komine yitunganije neza nico cirore citerambere mu bisata byose by'igihugu. Inama nshingamateka muri ya nshingano yayo yo kugenzura ibikorwa bya leta irikora kuri sentare yubahiriza amatungo ya leta mu gusuzuma uko amakomine ari karakora. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 18 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira igira umwihwezo ku cegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kijanye n'itunganywa rya komine ya Rumonge mu vyerekeye abakozi amatungo ya komine itangwa ry'amasoko ya leta ingene gutoza amakori n'amatagisi bigenda n'ingene komine ikoresha uburyo ifise. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin Iteretse niwe yari umutumire mu nama nshingamateka kugira acatanga inyishu ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'ico cegeranyo. Icibonekeje rero nuko utunenge turi muri komine Rumonge dusa n'utwagiye turibonekeza mu yandi makomine sentare yubahiriza amatungo ya leta yagiragenzura. Utwo natwo tujanye ahanini n'amatongo ya komine atandizwe guhemba abakozi mu kajagari, amadosiye y'abakozi adakwiye, inyubako za komine zitagira ubwishingizi, imiduga ya komine idakwije impapuro zimwe zimwe n'ibindi. Mu bibazo abubahwa abashingamateka bagiye barabaza barahagaze kukungene utwo tunenge tuguma twibonekeza mu makomine menshi. Abashingamateka bati none vy'ukuri ivyo biva kuki? Bati mbega vyo babiva ku bumenyi buke canke kutamenya amategeko.
Nagira ngaruke kuri utu tunenge twama dutogwa mu masuzuma aba mu makomine akozwe na Cour des Comptes. Turabye neza rero ko kudakurikiza amategeko je nibaza yuko ahubwo abigira n'ibigirankana kuko amategeko urabye neza ubunya ingene abahanuzi ba mustanteri baba bagira amahugurwa amaseminari usanga neza amategeko bayazi bijanye byaba bijanye na code de marche public canke ayandi mategeko yose janye na manuel de procedure barayazi. Mugabo nibaza yuko igituma babireka ari ukugira ngo basesagure ubutunzi bwa komine kuko mu gihe nk'amafaranga yinjiye muri komine bokurikiza amategeko ingene ategerezwa kwinjira n'ingene ategerezwa gusohoka haca abakontrole rero ntibashoboye kuronka ingene banyonora ahubwo nagira mbaza umushikiranganji ngire ko kwejo bundi bahinduye abakontabure bakabahindura bose mu gihugu none kubera iki tuguma tubona ya meregerite yayandi nyine yagumye agaruka aho rero hari ikibazo
nawe hari wavuze yuko amategeko bayazi je ne ko ndibaza ayo mategeko ari muri ivyo bitabatse gukoresha mu by'ukuri barayasoma bakayamenya barayazi kije kijyana n'ikindi ndiko ndibaza mbega sezu tito travail ziri disponible ma commune yose est-ce que va la vérification au niveau peut-être le cabinet d'ouvrier cyangwa ministère bakabona yuko ibikoresho babifise ma commune niba babifise batayiko barabikoresha basumenye ubukwiye badasumenye ubukwiye rero faut une formation conséquente et kuko vraiment hoste tuko turaraba usanga bisa kandi twifuza yuko niyasubira kuba iyindi audite yuko twosanga ari bimenyetso mugabo mushikanganji aratubasubira yuko kuva audite ibaye n'uno munsi hariho ibyahindutse byinshi nk'uko yagiye arabitumushikira
iyi raporo y'ingene amatungo ya komine canke amafaranga yahawe komine yakoze twagiye tubona yuko ari ibintu biburamo ntagishasha rero cajemo ngaha no mu bushikiranganje butandukanye mu byo tumaze kubona byakozwe na Cour de Compte ntagishasha na kimwe cabayemo twe two mu mugwi wacu ndimwo wamaho mu nama nshingamateka twaragize isante tugendera ba musitanteri turiko turaraba ingene itegeko rya komine rikorera shigwa mu ngiro turiko turaraba n'intererano twotanga kugira ngo itegeko rishasha rya komine rigiye kutsa naryo ibyo jamo kuri baratubwiye yuko abenshi atagiwazi baraje amaserigitire de santralize barakubwira bati ntavyo tuzi hanyuma harageze n'igihe ushobora kubaza tuti none urashobora gutwara komine cyangwa urashobora gutwara secteur de centralisé utazi intuze ubufatanye buri hagati ya musanteri na wewe ntavyo tuzi ntavyo twigishwa hanyuma ndababaza nti none nta ma formation mugirirwa batema formation araho aza mu nyuma ati kiringo cyaraheza ati nuko uvuga ko twebwe dutanguye ubuntuze na ba musanteri n'abandi baratubwiye bati twebwe dutanguye amabanga burya aye umwaka wa mbere n'uwa kabiri ni buruyo ati usanga bimeze nabi rero iyo ndiko ndaraba rero ugasanga muri ministeri ugasanga hari ibintu bibura amadokima aya aye ntibagira aho barajose abakozi no mu ikomine bitegetswe none mwumva abantuze ba musitanteri bashira mu ngiro ibyo bahawe na Rogane Superior ibatwara igihe bitari ko bibera hariya hejuru atakorogane do swivi irisharije canke nabo nyine batabikora gushaka ba musitanteri bakore ivyo ukunda rero jewe nasaba mu gihe tufate iki kiringo cyoco kiriko kirarangira kumbe hagiye kuza ntuze inzego nshasha ziza zisunga intunganyo y'itegeko nshasha nasaba yuko mube on niveau du ministère izi formation zihera muri ministère bakitunganya baheje kwitunganya bagashyiraho analogue de suivi bakavuga bati ibi iyo tuzobikurikirana gutya ba musanze tuzoje gukurikirana gutya turabe yuko bari ko barubahiriza ibisabwa n'amategeko hari bace bagenda kugira formation yo ba musanze kandi hakiri mu ntango
ndazi ko hari umushinga amateka mbere nibaza ko arabo mu mugwe wamaho mu byujeje harimo ubutunzi gukurikirana ibijyanye n'ubutunzi bigenze kutubwira bati aya ibi byegeranyo vya Cour de Compte mu bisanzwe bahagarara kubitagenda neza kugira basaba ho hantu bagiye bahindura ibyo bitagenda neza no kuvuga ko haba hari ivyagenze neza mugabo bitaza muri raporo sindiko ndasigura ino raporo y'uno munsi mugabo ndumva ico kintu caravugiwe nga ariko uko mubishikirije birumvikana iyo umuntu agiye kuraba ahantu hari indongozi agasanga utunenge nitwo twinshi mwavuze muti muvuze utunenge umengo ni dukeyi kandi tubona biteye ubwoba ariko nibaza mu mvugo y'ikirundi ko byumvikana ikiba gisigaye kuba rukuraba mbega twokosora gute hari hababigarutse ko nuko tamenya amategeko canke nuko tamenya ico umuntu akora canke nuko ushaka kwiyorohereza ico nico numva nk'abaserukira bene igihugu twohagarara ko kugira by'ukuri dukosore tugende dufasha gukosora muri iki gikorwa turiko turakora cyo gukurikirana ibikorwa leta ikora
aha umushikiranganji yarahumurije abubaho abashinga amateka ati bujyana aho hibonekeza utunenge hari n'ibindi byinshi biba byakozwe kandi hari n'ayandi makomine usanga yitunganije neza ati kuri ba musitanteri bagiye kuza mu kiringo cy'inyuma y'amatora yimirije ubushikiranganji buri ko buritunganya kugira ico bazohera ko kuzobe ari kubakarihiriza ubwenge ikindi nuko abagira intonde z'abazoja mu nama z'amakomine bozigira baravye ubumenyi n'ubushobozi
abantu bacu nuvuga ko muri rusange benshi bishwa no kutamenya aho tumaze kugira amaformasiyo menshi benshi bifise ugushaka byinshi barabikosoye hari ama komine ruvuga no tanga nk'ubururo mwese iyo muvuka murahazi murakunda gutembera yo cyangwa mukagira ama descent hari ama komine byukuri ubona ko yitunganije neza ibikorwa byose ugiye kuraba kimwe kukindi usanga bimeze neza namwe bwe mwatanze ubururo karoro ka komine Gitega cyangwa komine Giheta ubwo n'ubururo bwatanzwe n'abanyakuru bashingamateka mugabo nabandi bose turahimiriza ko bogerageza kugira nimba hariho ibibagora basabe basabe ubushikanganje baherekeze ko nibyo dukora bya misi yose bikaturetse n'ibyo hariho n'ubugenduzi bukuru bw'ubushikiranganje bwa makuru tele bya dufite ibyegeranyo byinshi ntandwihera ntazi ibyegeranyo nka bibiri cyangwa bitatu bivuye mu makomine kugira turabe kumwe nitworotresa rotire ibintu bigende neza kuruta aha rero ikomeye nuko twitunganya neza tube twitegura ko abastanteri bo mu mwaka uza bogirirwa formation hakiri kare ku madomene atandukanye y'igihugu ya Jesuedo wa komine kugira by'ukuri batunganye neza iby'igihugu kandi nkasaba ko nimba kandi birashoboka ko abazotunganya intonde ntonde z'abamambere ya conseil communal y'ukuri baturonderere abantu bazoba ba musanteri bashoboye ko nkuko mwabivutse hari aho byagoranye muri komine ntonya ubwo twiye muri komine yagutse bisaba ko tuba dufise mite calibre abantu kabisa bashoboye turiko turaraba no mu ndinganizo ko ejo bundi twarakoze retraite gouvernementale muri iyi ndwi nyene inicyo mukuru w'igihugu yatubwiye intumbero kongere ibintu tugezwa kugenda twe tubona ko ubwo aba badirekiteri jenero cyangwa badirekiteri ari bazoja kuba ba musanteri cyangwa ba guverineri bejo cyangwa hirya yejo kugira ibintu bitungane neza dukeneye abantu bafise experience bafise n'ubuhinga mu by'akazi ka misi yose batagenda ku apprendre kugira renforcement de capacité rero tuzozigira mugo tuzogira renforcement de capacité kuri base abantu basanzwe bafise izogera renforcement de competence kuri competence batuza kuba zifise tuzoba bafasha kugira le capacité technique zibe ameliore ubwo le competence zozo bakaba bazifise.
Ikindi kibazo cyagarutse kijanye n'imigambi iri kirarangurirwa amakomine biciye mu kigega fonic cyane cyane inyubako. Abashingamateka bati uravye ingene ibiciro by'ibikoresho byo kubaka biriko biraduga cyane hari imigambi yaciye ihagarara kubera ivyo biciro byaduze nonaho leta itegekanye iki
kigega fonic uno mwaka cyadekanije gufasha kubaka amazone mu gihugu amazone mu mwenga shika 188 amahere yateguwe ashika ku miliyoni 220 y'amarundi ngo turavye ingene ibiciro by'ibidandazwa cyane cyane ibikoresho byo kubaka inzu biri ko biraduga ku rugero rudasanzwe nagira mbaza umushikiranganje ko ubona yuko ajya amafaranga ategekanijwe bizokunda yuko koko ayo mazone aheza kubakwa
yerekeye ishigwa mu ngiro y'amasoko yo muri fonic cyane cyane fatiye ku masoko ari hankuru d'exécution muri no minsi twarumvise yuko hoba harabaye ikibazo cyo ku masoko amwamwe aho usanga ibikorwa bitariko biragenda neza kumbure ubajije ugasanga harabaye ikibazo cy'ibiciro byaduze ku bari batsindiye amasoko y'ibikoresho bimwe bigaca bituma rero ayo masoko bibagora kuyashyira mu ngiro nk'uko byategerezwa nagomba rero mbaze nyakubaha mushikiranganje ko icyo kibazo bo babakizi hanyuma twumve n'icyo bariko barakora kugira ngo ayo masoko akogwa here hanyuma izo nyubakwa ziriko zirubakwa zishobore kugira akamaro abene gihugu byerekeye muri ubwo burere butandukanye murakoze
ibiciro byaraduze nivyo ibiciro byaraduze by'ibikoresho yaba amafera beto cyangwa isima ekambere n'ibikoresho lokale yaba amamwaro cyangwa umucanga mugabo twe tugira appel d'offre turatanga isoko ku mugaragaro bakafise abakeneye kuza gukora ayo masoko bakaza bagapigan utsindi iyo soko rero tumuha kontra kenshi kontra tumuha tumubwira ko prix iri norevisable uno munsi kugeza uno munsi tumaze kugira amakontra ashika ijana na mirongo ine arenga ku gato kandi twizeye yuko n'izindi twazungutse muri marché public no muri ministère de finance zitari nke nibaza ko nazo nyine muri ino minsi mbere y'uko kwezi guhera zatwaronse inyishu twe tubonye abantu baje gusumisiona n'ama offre yabo tukubona ibirezo nabyo twe contractrice ivyo rero biba bisigaye tubasigaye kugira swivi kuri teleco badasondeka mugabo kuri ciro byaduze nabo nyine basumisiona babona ko biriko biraduka nibaza ko bazogerageza lobije izokwira kuko nta marché nimwe turasinya irengeye lobije prévisionnel bose twasinye amakontra y'ibyo bikoko ari munsi ya bije prévisionnel nibaza ko bizogenda neza ari kibazo honorable service yabajije chafoniti komi foniki fata mugongo imigambi ama idaheze mwaka ukurikira bagashofura mugongo iki ni kibazo kibazo cha foniki bisanzwe iki ni kibazo cha komini uko foniki nta mugambi numwe ijana muri komini foniki shigikira imigambi yazanwe na kose komunale uvuga nimba bavuze ati uno munsi turiko turagira addiction do bakashikana ansentenivo mwaka uza bagashavuga ngo turahinduye icyo ni responsibility ya conseil communal si responsibility ya fonique ko fonique yo ivuga ati transfer envelope y'amafaranga angana uku nyebwe commune mutegekanya iki twoyakoresha iki muri commune wawe niyo procedure dukoresha ko na maître d'ouvrage na maître byose responsibility ya mbere ni commune fonique yo ni canal yo gushikana uburyo muri commune mugabo nayo nyine iragira suivi ukebwe karaba ko ngene biko biragenda aha rero nibaza ko muhava muzompa presidio peut-être ku makomine byashikiye kugira turabe ikibazo aho kiri
ibijanye n'amafaranga leta yahaye nk'ingurane amashira hamwe cooperative sangwe usanga haraho yagiye arakoreshwa nabi abateguye imigambi bakayitura ibanki y'ugwaruka bije hamwe n'ibanki y'abakenyezi BDF ariko ntibaronswa amafaranga y'ingurane hamwe n'ugwaruka rukora imigambi myiza ariko rukabura isoko navyone byaragarutse naho n'umushikiranganje Martin Iteretse yaratanze umuco ati ama societe cooperative sangwe si yose yahombye menshi ariko arasubiza ajya amafaranga ayahombye nayo ubushikiranganje buriko buriga igituma yahombye sibonekeje ko hoba harabaye mu busuma amategeka kore abahanwa bahanwe
sifisi giharuro mu mutwe mugabo ndazi ko harama cooperative atari make ariko arasubiza n'uno munsi aya atari make yarunze nibyo hariho ayahombye tiko turagerageza turabe icatumye bahombe kugira abafise mu ruhara bakurikiranwe kuko ajya amafaranga singabire yari ingurane ubu rero n'icyo gikorwa novuga ko tuko turakora mugabo by'ukuri twovuga ko twahombye rwose araho usanga bijanye n'ama area climatique umwaka bikagenda nabi umukurikira ugasanga uze umwimbu uriyongereye abaronkejwe amafaranga yabaye muri banki de jeune cyangwa banki de femme cyangwa muri ayo makoperative nyine ngo babuze aho bashorera sinibaza ko no kivuguko kuko ndafise urorero bw'abantu bavuze ati amagi bavuze bayashora inkoko bavuze bazishora icyo bundi hari umujene twagendeye yagendewe na nyicuwe mukuru w'igihugu yorora inkoko ibubanza kuri ferme de Randa icyo gihe yari afise inkoko ibihumbi icumi icyo bundi naramubajije yambwiye ko zose yazigurishije zose yararonse isoko arazigurisha kandi n'amagi ndiko ndaraba ibeyi ariko uno munsi nibaza ko nta muntu yabuze aho yashora uno munsi nibaza ko peut-être abo bantu bagize ingorane ntibashoboye kwikonekta kuri marshe kuko umuntu afise inkoko ibihumbi icumi ashoboye kuzigurisha uwo ufise bihumbi bibiri cyangwa igihumbi nawe ntagurishe umva ko ari ikintu kitaba gipanze neza muri collection kuri marché mu bisanzwe isoko isokiriho nta muntu yimbuye yabuze ahagurishiza umwimbo wiwe kuko abarundi bagomba bakeneye ibyo bafungura kandi nk'ibi byimbuwe i Burundi byo byo biba bimeze neza kuruta ibyo ibivuye mu mahanga ibi bya Banque de Femme na Banque de Jeunes ko badatanga ingurane kujya bisanzwe kugira banque idebloque credit nuko biba yabaye convenu ko iyo project isohoreye amafaranga iri bankable kandi iri rentable rero twaravuganye n'ababijeje bo muri Banque de Jeunes na Banque de Femme ko bubandanya bagira encadrement kugira berekane uko ingene amaprojet aba monte kandi amaproje ari rentable kugira dosiye ije nk'icyo isubizwe inyuma gutyo gusa ahubwo barakungene babafasha babunganira ukungene izo proje bazikora cyane cyane banabaherekeze muri execution y'izo proje cyane cyane ko abari amafaranga ya banki bisaba ko bagira na plan de remboursement ukungene bigenda iki rero nibaza ko hari icyo gukurikira ku munsi turabe mugabo ndazi ko hari amaze kuronka amafaranga harimo amakoperative n'amafederasiyo n'amasosiyete nziba amaze kuha amahera kandi bayasubiza neza nta kibazo
mu kurangiza inama nshingamateka ikaba yasabye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gutegeka ba musitanteri gushyira mu ngiro ibyo basabwa na sentare yubahiriza amatungo ya leta komine ya Rumonge nayo igira inguvu mu gushyira habona amategeko ngendegwa ku
nyakubahwa mushikiranganji mwumvise imyitwara ariko mbere hariho nuwasabye ko ahako tuvuga utunenge twuraba irindi zina dukoresha ico tubasaba nk'abaserukira bene gihugu nuko mwogerageza mugategeka abasitanteri bose aha uno munsi twaravye komine Rumonge muhereye kuwo twarabiye ibikogwa uno munsi ariko nabandi bose birabaraba nabo bakorana ko boshira mu ngiro recommendation zose baba basabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kuko inama nshingamateka nk'ijisho rya bene gihugu iheza nayo ikasubiramo ikaraba ko ari recommendation zikwiye by'ukuri kandi nk'uko bamwe n'abandi babishikirije twabonye ko hariho byinshi bigikenewe gukosorwa cyane cyane ko turiko turaja buke buke mu ntunganyo nshasha y'amakomine n'intara zigize igihugu cyacu dusabe by'umwihariko kuri iyi komine ya Rumonge ko bo nyarutsa kugira ngo iyi regrement d'ordre intérieur ija habona ko twumvise ko bakiri mu ntunganyo yayo kandi dusa n'abariko turasozera ikiringo murumva ko hariho agahaze nyakubahwa mushikiranganje arico gituma twumva ikitwo kigaruka ko byihalije kugira ngo muraba amakomine yose adafise amategeko ngendegwako bayashireho vuba bwangu kuko ivyo bizoheza binabafashe no kubisikanya muri aya makomine yagutse.
Iruhande yo kugenzura ibikorwa bya leta abubakwa abashinga amateka nk'abitorewe n'abene gihugu ngo babaserukire barabandanya bifatikanya nabo babatera intege mu bikorwa by'iterambere rusangi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 12 Gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka umwubahwa Sabine Ntakarutimana yari yagendeye abene gihugu bo ku mutumba wa Rugenge muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza aho yabasanze ku kivi mu bikorwa byo gusibura umuserege munini utwara amazi yose ava mu gisagara cya Mpanda. Inyuma y'ibyo bikorwa rusangi Icegera cha mbere cy'umukuru w'inama Nshingamateka yarahaye impanuro abenegihugu aho yabahamagariye kwihatira kugwiza umwimbu kugira ntibame bazeyinze gutyo batuzinzara burundu ndetse na vya biciro biguma biduga bibone kugabanuka ku vyerekeye imbuto zitaraboneka kandi tera ryageze umwubaho Nshingamateka Sabine Ntakaruta Imana yarahumurije abenegihugu yuko abajejwe uburimyi ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara bariko barabikurikirana ndetse ko n'abashingamateka bazovyitaho kugira imbuto ziboneke ku gihe
wavyumvise ko muri ko muratera ariko kandi twumvise ko imbuto zidakwiye nagira ndabaremeshe ko nari namye ndabibwira nyakubahura matari twarumvise kwico kibazo kiri mu ntara zitandukanye kandi turashimishwa nuko abajeje uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'igihugu ndetse kumanuka ku rwego rw'intara bahumuriza abarimyi ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo izo mbuto ziboneke hakiri kare gutyo ntihagira umwene gihugu azoraza agasize kubera ko yabuze imbuto twebwe rero nk'abaserukira bene gihugu turabikurikira cyane kandi namwebwe tugiye tubemereye ko tugiye gukomeza kubikurikira kugira ngo ababijejwe babinyarutse gutyo ntimuzohave mukehanirwa kandi tuzi ko iyo uteye karugatera ku gihe ariho n'umwimbo heza ukaba mwiza cyane cyane ko dutanguranwa nihindagurika ry'ibihe ariko kandi akajyo nkaka nakajyo ko kwibukanya kumwene gihugu wese ahari ahamagarirwa gukingira ibidukikije kugira ngo bimwe nari mvuze byihindagurika ry'ibihe tuvyitange hakiri kare ntituzobone jo imyuzurira ngahisubira kwirukana bene gihugu ivyo rero kugira tubikore nuko dutera ibiti byaba ibiti bibana n'indimo ndetse byaba n'ibiti bikingira imisozi kugira ntisenyagurike ivyo tugiwe imbere nabavyiza babinonosoye twebwe tubikurikirane kugira dukingira gasikacu
icegera cha mbere cy'umukuru w'inama Nshingamateka yaragarutse kandi ku matora yimirije mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ati azoba amatora meza cyane yagiriye ko ahimiriza ububire kuriwe n'amategeko wese kuzo kwiyandikisha kugira ntihagire uwiyaka amahigwe n'uburenganzira bwo gutora kuko kwitorera indongozi nziza bitanga kurongorwa neza
turafise urubanza rukomeye mu gihugu cacu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu urubanza rw'ukwitorera abaduserukira abashingamateka n'abakenguza amateka urubanza rw'ukwitorera abajenama b'amakomine urubanza rw'ukwitorera abazoduserukira ku mitumba ubwo rubanza rero rurategurwa turashima cyane ko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura iby'amatora ugenda uratumenyesha kugejeje turakurikira kandi ndumva ko namwebwe mukurikira muri uku kwezi mu mpera zako twarumvise ko bazobahamagarira kwiyandikisha ivyo biri mu ntegura ikomeye y'ubwo rubanza rukomeye niba bahamagara murita bamwese mwiyandikishe kuko uzoba atiyandikishije azoba yiyatsa amahirwe yo gutora byumvikane ko ndongozi muri ngaha muzofasha ababijejwe hari habo bashizeho babijejwe ariko twumve ko ari igikorwa cacu twese nk'abarundi tuzobwirane ntituzorabe hirya ngo bariya babijejwe barabibona bonyene twumve ko ari igikorwa cacu kuko twitoreye indongozi nziza tuzorongorwa neza ariko tutagiye gutora nabwo tuzoba twiyatse uburenganzira bwacu
yarangije asaba umuntu wese gutsimbataza amahoro n'umutekano biciye muri ya nyabune kugira uburundi buzoshike kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu aha hakabari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.